Alo, ewe wadi. Kubasa, wakuite kubasa futi. Takaora na utawende kubasa kaya. Saka usu mterera nditi. Wakuite tana. It's okay, we are done. Don't call me again.